Coach Abdullah Abraham Selman, you hold it. matokeo kama ifuatavyo. Jaji namba 1 ametoa 38 kwa 38. Jaji namba 2 ametoa left corner 36, blue corner 40. Jaji namba 3 ametoa left corner 38, blue corner 34. 38. Kwa hiyo ni draw match.
Thank you.